Mam toka, toka tu. Jumbele kana boi pita moro masmat, matin tu.
What? Happy birthday, Raila! You go up, you go up, Raila! You go up, you go up.
Kuchukua vitu zako.
Sasa angalia vile wameharibu. Hai. Hai
hey. Hey,
hivi
Mo. Poleni, poleni.